arubitire ransmen niyo muri dushaka dukurikirana umupira wa ekipe zibiri ekipe SNL na ekipe banyonyezi bari hagati mu kibuga turababona umupira ugomba utangure umupira uratanguye abanyonyezi barafashe umupira ngabo baragiye mu igori ga SNL tepera na ufashe
ya anaudaka kama nyani
teperi alikuwa aritazana ugomba tera imbere arateye umupira imbere umupira uragiye urafashe SNL irafashe umupira ngiyo ngiragiye ikorosi ya mbere defense ravuyemo ikorosi kwa teperi go
Mana fasi abarundi n'uburundi mana raba barundi amarira twarize mana raba inunduka ziri ku mitwe y'abarundi mana raba barundi bahunze turagusabye duhindurire duhintwari ibereye ukata gutwara kutavi wawe
Hagariki amatora umvirizi bibikurikira harabahendeshwa mahera bagahendeshwa imiceri bagahendeshwa ibiharage abamama bakabahendesha munyerera ndabasabye ivyo ntituvyiyamiritse ivyo nimwavyemera muzoba mugumije igihugu mu manga muzoba mugumije igihugu mu gahotoro muzoba mugumije igihugu mu marira muzoba mugumije igihugu mu nzara ivyo turabihakanye twifuza ihinduka mu gihugu cacu tukagira amahoro tukareka gucuga bufuni na buhoro Umurundi akitwa umurundi mu gihugu ciwe akiyumva amahoro agatorwaza mutama wacu twizeye kw'intsinzi ingutwara igihugu utuzamura abarundi udus
tuvugane muri cya gihugu cy'isezerano. Oliva
itsinzira Mose, itsinzira Mose, ya Seneri ya Mose, itsinzira Mose, ya Seneri ya Mose, itsinzira Mose, ya Seneri ya Mose, itsinzira Mose, ya Mose, itsinzira Mose, ya Mose.